ngilapha kwisikolo esise Kenton on Sea apelokshi sikolo Ikamvalesizwe Combined School. Xa bendibuye eKapa ndiqala ukufika eMonti fumene ukunxeba uvele ebazalini besithi abantwana ngelo xesha bekuthiwa bangapha kwe-80 abantwana batye amasi esikolweni bagula kodwa ngoku sebephaa ko-120 into mhlawumbi 130 abantwana ke nabo ecawa iPort Alfred Hospital befakwe phaya. Kuyaphawuleka ke ukuthi nxa besithetha nabantwana ukhona othi bathe nxa ebambe okwakho ukutya amasi okoqo umvuko weva uba kunuka inyawo ekutyeni abantwana mazabatyela inyaweni akho kutya kunokunuka inyawo. Waxelela utitshalakazi akatsho ukuba makuphandwe kumiwe ngokuphaka wathatha ukutya wakulahla. Cela ke isebe lemfundo lisabele ukuba utsho njani titshalakazi oba makulahla njani ukutya abantwana besithi kunuka inyawo endaweni uthi mayime inkqubo yokuphaka. Sikhangele uba kwenzeka ntoni na nabo abantwana bayagula bangapha ku-100. Asizuwublayima mntu ngoba nala masi kuthiwa afike ngolesine nangale mini kwenziwa umvuko kuthiwa ablasile adumbile xa evulwa amanye aphuhluka tshiva umntu ebusweni kodwa kusathwa makutyiswa abantwana. Ndifuna ukunicela phofu ke nawo abantwana bebesiye ekliniki kuthiwa bebeziphumela apha esikolweni bazihambela bawelitha beya ekliniki bekhaphana ootishala basesikolweni abakhaphi bantwana. Hayi noko nisike nibaxe ke nina xa nisenza into. Ndifuna impendulo ngoku. Ayiwanti zampendulo ngoku ekusuki ndimpendulo.